Emergency and general information. placing the posters displayed underneath the beach carriage or online at at.govt.nz. Your AT hop card or ticket may be checked at any time. This train does not stop at Green Lane and Requero. Please change at Newmarket or Elsley for Southern Line services to these stations.
Or Newmarket at 2008 in Hekemaya. Ma te marutau take mō rea rea ke ngā mōhio whan. Teo kia ngā pānui whakāua, kei ngā pito o hia kare. Kei ni ikurangi rānei, kei at.govt.nz. Ka hira tia nau kāre e te, tikiti rānei i ngā āpiha a tōna wā. Ka aru te reitereina e tū ki Green Lane e Kemuera.
Britomart, the last stop for the service.